ari iwabo niho tuzotangurira. Urwo rukino ingene turuteguye, abakinnyi twarabatumye ko turagerageza kongera bamambe ba staff kujya twari twayivuze ko hajya turakina mu kibuga mugarakeneye hanze y'ikibuga harakeneye abakinnyi bacu nyine tubagirira suivi kugira dushobore kuraba ko dushobora kuronka intsinzi mu kibuga n'integuro y'ibintu birebire mugani ibaze ko byose birateguwe ikindi naco n'urugendo rwabaye Bujumbura tuzofata urugendo ejo tariki 8 saa 4 saa zine zo mu gatondo twerekeza Nairobi niho tuzohurira n'abandi bakinnyi bazoba bavuye mu mihingo hirya no hino hanyuma mu byerekeye imyiteguro naho twaravuye ko dushitse hari abantu twatumye intumwa zishika hariya kuraba inkene twategura imyiteguro izoba nibaze ko izoba atari imyiteguro izoba ikomeye cyane tuzi ko abakinnyi bacu bose bariteguye bari ko barakina nibaze rero ko bizogenda neza ndavugana n'abakinnyi batari bake bose bameze neza baritegura urukino nibyo rero mvuga ni icyizere hajya umaze kubona abakinnyi watumye ko 80% bameze neza nibaza ko ari ikintu cyiza cyane gishobora gutuma umuntu yizera akazi mu kibuga kandi akazi kakamera neza murakoze uno munsi umwe atariho undi arashobora gusimburira uwundi nicyo gituma ahanije n'abavuga ati umukinnyi wese urinze umutuma ko atari uko bimuvuye ko arashobora gukina nibaze uravye ni Frederic twamenye tuvugana mu gatondo mbwa icizere kuri jewe kitacariho kubera yagize nk'umuntu garinja garinchu yigize urashobora kubabara mu mugongo mugabo nibaza ko atari grave ko yambwiye ko 70% ashobora gukina mbwarindire ko turaba ivyo muganga aza kutubwira umva gutambuka arashobora gutambuka mbwa kwiruka niyo hakiri akagorana ivyo ibintu vyo kurindira David nawe twaravuganye mu minsi yahera wewe yasohotse mu minota 26 ntiyenze nawe nyene ni kintu caduse kiramufata imwe bita crampe canke akantu kakantuze umugana wo nyine twaravuganye ambwira ati umuganga yamubwiye ko bishobora gufata deux trois semaines wenca ndambwira hakiri kare nti wewe rero twumvikane urazi kwizi nkino ziba zikomereka ureke izi nkino zibiri hanyuma witegure zikurikira ubundi nako yavuze n'ikizigenza Saido Birahino yaragize nawe akantu ko ni ligament externe ligament externe ni muri genou nibaze nawe bamuhaye 4 semaines nkuko nyine urumva 4 semaines kuruhuka nibaza ko arawa hanini ibindi navyo nukuraba ita yabo nukuraba abandi kujya twavuze uheruka je umugwigi yo gusingishaka ko mumbwira ngo naka na naka ndabasubiremo mamugo mucishamo bakinye jewe nta nkunzi bose nabana banje nabana banyu ibene wanyu nico gituma ubona je ntabwo bamfise ngo naka narimo naka ntarimo ndazi ko bose ubahaye chance bishoboka mugabo icizere bagikwereka bariko barakina muca ubushaka ushaka iki mu rukino rwawe urashobora gushaka gutsinda si bibi urashobora kuvuga ati gye ekipe iranduta reka ndabe ingire ndabijera ibintu byose urumva ni gestion y'ekipe ni gestion y'abantu nico gituma hanini twongereje staff y'abajuma mose y'abaye marketing tuvuga duti aba reka turabe ko atakarushobozana uwo nkajuma mose ndavye ariko arakankamira nk'umukinyi umukinyi ramwubaha kubera iki yarakiye mu kibuga mbwa ntaje ko majure aje ko mancadre de joueur nico tumuzaniye domwe sinjira muri staff kubera icyo ashoboye gufasha umukinnyi ubu hariyo na Ndayizeje miyaje kuba niwe azobajwe nuko mutakimana sinibagiye kwivuga azobaje wanje nawe nyine azana amaraso mashasha turabe ko twogerageza iyo abishoboka two kwagura umuryango wose umuntu ntihame hama hari abantu bidoga baba batanga amahera ngo bagire iki nta amahera batanga mbi barayafise nayo bafise nje twambuga ati reka tubashire shaze zingana bose chance zingana kuvuga iki urashobora kwino munsi kwabana ejo ugakomera muri izi match zibiri twateguye abakinnyi uno munsi ari bishobora kwa nawe match zikurikira agasi nuko tugira selection nuko tugerageza kandi ubu twavuze ubu ntumuze muri abe ngori byo wenyine oya ubu navuze staff ijya fise no mu kugira list tuzokwicara hamwe uno munsi mukabona ekipe igize resulta ntumuze urabe wivi muraraba bajya bose turi kumwe.